oye odifu aye ye munyame apano trodo awonyame ni eye juma nkontomponi azembi enimu.
Samre mema wakwaba edeba ye njumedie so ene nwumre ye mema wakwaba deba so na Samre eye bishop nana kwajo obrie boa OIC kofa by founder ne mame Betty kwansa ena Ephraim ena yabe ye yase sadie ne mesi kwono wawa hunu enu nti ye pese ye busa ye ne nuanum bidi nkomo ne ye hunu se empodie nti na papa yi etimi apega ne mame ye ediko sei ti Samre me wa menua be ma bi wa ha ono so mabeto na me ba na na me da be didi nkomo adetu nkomo e busa ne se ediye nti na wo be ye ne mpo hwanpo ena na mene so a obedura ye yase papa adawroma mema wa ha mema wa jo
yo ye na
adawroma me hu so ba eye bishop na nakojo obri ye bo a ne mame beti kwansa eyi ase na wadawroma udin ene nipa ni nti wo wa ha
yo efa mi da ba se bebre ye efa mi apostle Solomon Saki na me wa ha because of me papa eye senior bishop nanakojo obri ye bo a aye bon samrane se eweye mrimu Moses a onyame ayina mane man ene ne mame eye miss Betty obri ye bo a wenya ne baby eko ene nti ene mame ba ye
na tye se papa ukura wo de wiye efia hanipa oh ene menya wo se de na ye pa menya wo se de ye papa kire se na mi pa bi sa na me kura mini me hunu so wadi asapa na tese nu ntida nam so ma udi asasa
yes because me ne achi ena afensu yesa wara wo mu na me papa eno no oyemade nyina it is a osu a wo se me ne nyina nsu se ene ne achi wo se me ne nyina achi na adekase a ababeto ye nsu no ene nti ene ma ye firi akonjoma ya babeshia no aye ne nyina e babe bom asu asanso adiyene ene nti ene ma me di sasa no
yo papa o kasa no wose wo papa wo papa me pa cho wo papa wone na wo wa na
debi o enye onu na wo me oye me sofo penyini na sa me kasa me papa sunsun no ye wo papa e wo hono mo a onyame ene wo egosha na ase na onyame ne wo kwasha na ase a ono ene oye wo papa otete wo anase obwa wo e wo impeda ye sunsun ni hunam afemu ene nti ene oye me papa ne nti ne wo sin papa na oye me papa
papa o kasa asemi hunu se wo ye sofo ana wo ye sofo wo video yi wana wo kasa ye mu no
me ye sofo wo one in Christ ministry asafo mu na both London and Ghana eya me papa senior bishop nana kojo obre ebu a me na me won nsa enifa eso
yo papa mani age won kasa wo kasa yi ho na ehia me yiye papa me pa cho wo woni bishop nana kojo obre ebu a enante yiye papa yi ubetimi aka no nsam kakra bia adansi die bia betimi die diama ahyefo asam ne ye hye enwuni se papa no say na wote ye
yo verse me da se bebre eya bishop na nakojo obri ebu a oye onyame akoe bia onyame enwosira ene onyame adom ewo no so na nyama onyankopon enam ne nsa so ede ne eye no ebru adwene ene ntiasia so na ade ba ko ne se wiase de se de obeye bia no obenye nipa obeka ho asem oye papa ye beka oye bone ye beka ana unyanya hwe mpo no obi pebiribi mpo eda sa ba bɛhyɛ wɔm ana afenso no sɛ woyɛ biribi na obi ntumi nya de wuyɛ no a ɛno na afen na nipa no ahyase ɛkeka nsɛm enti bishop na nakodo obri ebu a onyankopɔn ti asefoɔ no ɛde ngosɛrɛ firi wɔ soro asra no ɛna wama ne sunsum tumi ne sunsum ahoɔden a ɛwɛyɛ mmerɛm onyame ɛnam ne so ɛbubu mpokyerɛ ɛsan yarewa bebree ɛna ɛnyɛ Ghana nko ara ebi wɔ America, ebi wɔ Uganda, ebi wɔ South Africa, ebi so ɛwɔ London. Enti nyama onyame ɛnam ne nsa so ɛde ɛyɛ no. Ghana ha kora mpo deɛ metumi hu sɛ ha no ɛyɛ mu nketewa. Because nyama a onyame nam ne nsa so yɛ no, sɛ wodu ama no ɛnɛ ame ne wɔ kase yɛ a, mesɛ nipa kora nya adagyɛ kora nya deɛ baade ɛnwura hɔ.
a day keke no kula no but meet me shank of for more than 400 a day keke into your share say from Tuesday to Saturday ma me near don chira wo ye ono wo ha me sese no a ono won ni me say me apostle Solomon Saki a nipa no ochie me near a won ni me no obedi won dan say pefe say say yes ye ye cancel pa e won land na ah ma me for when ever a brother you enter so na pa dan si de so a onyame enam ne tumi na abofo nsa so enam na kwa so aye no tese edi nsem en ninti na nipa ekansa ntida me metumi aka fa me papa no nsa oyɛ odifo ayeyem na me apa no trodo a onyame ne eye ejuma nkontompo ni azen bi enni mu onyama ho onye ni bi nhyiaye otu ana momba obe ho sesaye ne wehu onyame nsa
yo papa meda wase bebre na nsa no meja wa mo wako no ene eye yase mi hunu se maami wode ebe eye yase wo twa nwa ma o papa na wudi asasa adenti na wudi asasa
yo because ene se no maami wode o ye very creative because na ye mprani bibisa ene afesu bibisa nso eni ho no mo but ono ane hunu mo no ene ono ane nim die mo no o creative sa nwom no eye enije bia eba ye mu eninti ene ma me sole ya tese me ti me ho anje ne to ase me sara eninti ya
yo papa na wono papa enanti ye ne maami afirim wo sha eyi a wo ye ne maami na sofo de enka bi hunu ye senka de maami awuyi na wa ye ne maboko boko bi na wo de akwaja ne maami kwan sansa kristom enso wo sha papa yi amamle kwan so no kete bai nyonkro bai live band bai a dear Nama Papa, who won is so a woman when a mammy went to where we are, old Jano Quine say.
Yo, I first made us be brave. I dear Bacos, I was a mammy, a bacope. Mammy and Yamino, and on to me for be mammy, so for no mammy. Now, our shepherd in Quala Bremo, Brahma, me a brawano, Ninia, mammy, I a buano, send you school, como, now this yamo, mammy and Nana Joe. Nase mami abwanoa mama mi ahwenoa be pimni pani fie su sei na enimunyameti se onyame e de ahye wono a eya mi papa o ye senior mission na ko do obri ebua nase fofie aba meto ata na ni mami akone create a ono su ntumi ntanse entutu ni mami ase entumi enya ni basabasa e wo se yie no otumi yie yie ni yie na wiase nyina e ma amo se e no kura se ya papa ni mami ewu ye no woja ne kwan ekwan japa na ono nso bebe wo biara no ne kra ne na koma asa atoniem na se kristo sum no nyame di no enimunyam
papa ene na meda wase usu di ne bishop reverend solomon apostle solomon seki yo papa ene na ye beda wase bebre odofo sawa wa hunu wate bishop Nana kojo obri ya bua ne sofo a wo hye na safo so e wo US wa watede ya waka adansi dia wo dia afa papa no empo ye sa kwue ma kwodu se maami wode wo ye creative a maami wode atimi atwa nwa ma ni bishop a e ho aseda na ye yie asana no wo sa osan ma ye hunu se bishop ne maami na ye na oyɛ ne ye enna ba tampa de ne ba wi asehye pa wo hye no ani baba papa papa ani papa wanya fi ni maami munti na ni wuachi oja no kwan weye de ba akwa de abo na tenase enko ba bia ye de wo ko ba akobi so ho na wo bete adansie mu adansie